Molweni bahlobo. Benyazi ukuba namhlanje lusuku lohlabathi lemetrology. Kwiziko lesizwe lemetrology laseMzantsi Afrika, sidlala indima enkulu ukuqinisekisa imilinganiselo echanekileyo yokutya kwihlabathi. Emasimini uya kwifolokhwe, sibonelela ngeenkonzo ezinjenge-calibration, i-reference material, kunye neenkonzo zokuvavanya ukuqinisekisa umgangatho kunye nokhuseleko lokutya okuthunyelwa kumazwe angaphandle. Ngoko ke kwixesha elizayo uyonwabela imveliso yaseMzantsi Afrika NMISA ukhumbule indima edlalwa yimetrology ekwenzeni kwenzeka. Ibe nosuku lwemetrology olumnandi.